gusubiye kubifuriza igihe byiza banyuranye bacu bana bacu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonishakure mukunda muri benshi ya Iwacu TV na nini n'umwanya bigezwe ko biriko biragaruka ko cane irya nino ari amakuru yihuta cane tugira ngo tugaruke ko cane cane na makuru ariko aravugwa cane mu birabana na politiki ariko nanone no mu mutekano makuru yo hambere twabahaye kuri rino genekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024 kwari kwababwiye amakuru y'ingene hari abakozi biperereza bariko barafatwa bagapfungwa ndetse abo bakozi biperereza bakaba ariko barapfungirwa ahantu hatazwi bariko barabazwa ibijanye n'abariko barategura kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye aho abo bategetsi canke abakozi biperereza bariko barabazwa ibijanye n'amakuru avuga ingene hari abategetsi bakomeye cyane bo bariko barategura gutembagaza ku butegetsi perezida Evariste Ndayishimiye muri kano kanya tubazaniye makuru yihuta ahejeje kutugeraho ku bijanye n'ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi umwe n'abandi bavuga yuko ibyo byose byakagombye kuba bitangirwa insiguro na General Major Eldefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi muri Service National de la Senyema hari amakuru menshi duhejeje kuronka y'ibiriko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba umwe n'abandi bavuga yuko ibara ryo barigira ngo rigwe murano makuru turaza kugaruka makuru ahambaye cyane yabo bamaze kunyuruzwa bariko barazira ibintu bikomeye cyane harimo no guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi byose biriko biragaruka ko cyane mwagiye muranyegezwa amakuru tugira ngo tubashikirize na makuru ahambaye aho nga mu gihugu cy'u Burundi bamwe n'abandi bavuga yuko umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa bivanye n'ibiriko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi ngo nibwo bwa mbere bibayeho iperereza ry'u Burundi rigafunga abakozi biperereza ku bwinshi kandi abakozi biperereza bakaba babazwa ibintu bikomeye cyane harimo n'ibijanye no gutembagaza ubutegetsi buriho no kuvuga ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'uko n'ubwo butegetsi hari benshi mu bategetsi ngo batabifuza yuko perezida Evariste Ndayishimiye yabandanya kurongora igihugu cy'u Burundi ngo ndetse yongererwe na manda yindi asigaje yatorerwa mu mwaka wa 2027 mu gihe himirije amatora nga mu gihugu cy'u Burundi yo mu mwaka wa 2025 ndetse nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 ariko haravugwa ibintu byinshi cyane biriko birakorerwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD ariko abanyagihugu batoya batari kubasha kumenya bivanye nuko ari ibanga rikomeye cyane reka tubanze twigarukire kuri ibi biriko biravugwa byose n'ibindi tutakubwiye mfunyapfunyo turagenda turabica irya nino murano makuru impazwa pastori Amoni Binagana amaze amezi atatu afunzwe ku karenganyo tumaze kumva karenganyo kenshi ibiriko birakorerwa pastori Amoni Binagana byo bije ari agahebuza yafatiwe mu kirundo yagiye kwigisha ijambo ry'Imana yagirijwe ko ari umusumyu rusako mu Burundi procureur Jean Claude Ndemeye wo mu kirundo n'umukuru w'iperereza mu kirundo Repine Habimana bamaze kubura ibyemezo by'icucaha baciye batangura kurondera kwemeza ko pastori Amoni Binagana atari umurundi Amoni Binagana ari mu ibohero rikuru rya Ngozi yahagaritswe kwa 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 mu kirundo Amoni Binagana ubundi ninde Binagana mu kiza Amoni yavutse igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1964 ahitwa Mikenye Mwenga ni muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku bavyeyi b'Abarundi se yitwa Rugenera nyina inajambo bava muri komine Murwi mu ntara cy'Ibitoci kuko tubisanga ku rupapuro attestation de reconnaissance rwasinywe n'umushikiranganji François Ngendahayo yari ajejwe gutahukana impunzi Amoni Binagana yatahutse mu Burundi kwigenekerezo rya cumi z'ukwezi kwa kabiri umwaka na kabiri ibihumbi bibiri na kabiri acajanwa mu ntara ya Cibitoki yatahutse ari kumwe n'umukenyezi wiwe be n'umwana wiwe amaze amezi ahungutse no kuvuga amaze kugaruka mu gihugu ciwe Amoni Binagana yahawe impapuro zose z'umwenegihugu Burundi turafise amakopi y'impapuro z'inzira yagiye arakoresha harimo na pasiporo akoresha muri kino gihe yahavuye haba umukozi w'Imana mu ishengero Englise Methodiste Libre ni nawe arongoye ishengero ryo mu Kajaga ifatwa rya pastori Amoni Binagana mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2024 pastori Amoni Binagana yaherekeje umupastori mugenzi we bajya gusengesha mu isengero ryo mu kirundo bita Englise Pentecote Jehovaniste bahejeje gusenga pastori Amoni Binagana yagiye kuramutsa umugenzi wiwe asanzwe ari n'umurwizatunga aho mu kirundo ageze muri urwo rugo ni hose rugo n'umushitsi wiwe pastori Amoni Binagana bahagarikwa n'umukuru w'iperereza mu kirundo Repine Habimana ari kumwe na procureur Jean Claude Ndemeye baca bajana mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu kirundo inyuma y'indwi zibiri pastori Amoni Binagana n'aba murwizatunga bajanwe imbere ya sentare nkuru ya kirundo kugira umucamanza yemeze ko baguma bafunzwe canke baburana bidegembya muri chambre de conseil sentare yafashe ingingo yo kubagumiza mu gasho bahavuye bunguruza ibijanye n'iyo ngingo muri Cour d'Appel ya Ngozi yafashe ingingo yo kurekura wa murwizatunga pasteri Amoni Binagana we aguma apfunzwe amatwi adusumira abacamanza bari bafashe ingingo yo kurekura Amoni Binagana ariko procureur Jean Claude Ndemeye asya atazambaye ngo Amoni Binagana narekurwa Jean Claude Ndemeye na pasteri yamuremye bariko barondera icaha gishasha bashira kuri pasitori Amoni Binagana nkuko amakuru abandanya adushikira Jean Claude Ndemeye na Prosperi yamuremye nibo bariko barashaka kwambika ibara pasteri Amoni Binagana abapfunze pastori Amoni Binagana barazi neza ko bamufungiye ubusa icaha bavuga co gusuma urusaku ibizi nka espionage ntibacerekana na gatoya ntibakerekanye na gatoya ntibavuga amakuru Amoni Binagana yoba arondera mu Burundi n'igihugu yoba ayaha telefoni yiwe ifiswe n'iperereza ariko nta na kimwe yabayisanzemwo Chotuma yikekwa kugira bikureyo abapfunze Amoni Binagana bariko bagerageza gufonda icaha gishasha ngo Amoni si umurundi ngo akoresha impapuro za magendo twatwabwira ko ubu barondera kuvuga ko Amoni Binagana ari umunyamurenge atari umurundi abafadikanije uwo mugambi w'ubisha ni batatu twababwira procureur Jean Claude Ndemeye wa Kirundo umukuru w'iperereza mu Kirundo Pepine Habimana procureur général Prosperi yamuremye w'Ingozi igiharuro cabo kirateye ubwoba kubera Amoni Binagana apfungiwe Ingozi bazosaba ko sentare ya Kirundo izoja gusasa Ingozi kugira ice urubanza rwa pastor Amoni Binagana muri kino gihe hari ingorane ikomeye y'igitoro umwaka wose urashobora guhera urwo rubanza rutabaye uwo mwanya wose Pastori Amoni Binagana azoba afunzwe atacaha yakoze mu by'ukuri amwe mu masoko yacu mu Kirundo aravuga ko Jean Claude Ndemeye azwi cyane mu byo kurya ibiturire, ayo masoko avuga ko ari gake cyane umuntu ashobora gutunganirizwa na Jean Claude Ndemeye ataco amuhaye. Kumbure igiharuro kiri hano kijanye n'igiturire, ubundi ntivyo kumvikana ingene umuntu yaduka ahakana ko umurundi afise ibimuranga byose atari umurundi, akamwagiriza ko ari umusumyu rusaku w'ikindi gihugu, ariko ntavuge ico gihugu canke ngo yerekane amakuru uwo muntu yoba atanga. Bigiye kugenda gute nimba abarundi bagiye kuza barakwa ubwenegihugu bwabo? Mu by'ukuri ibintu biriko biraba kuri pasitori Amoni Binagana ni akambaro kibara kandi birateye ubwoba. Twese nitwiyumvire nitwagera ku rugero rwaho prokere azohora avyuka ahakana ubwenegihugu bw'u Burundi, akamwita umunyamahanga, akagira ko amushira ko ibyaha bitagira icyemezo na kimwe. Dufise abarundi benshi cyane bavukiye mu mahanga kubera ibihe by'ubuhunzi canke izindi mvo, none hamwe umutegetsi wese abishatse yoza araka ubwenegihugu abarundi bavukiye hanze, byoca bigenda gute? Ibara ryogwa n'ukuri. Pastori Amon Binagana natunganirizwe, turatumiye abamuzi bose bashobora gutanga intahe zimwerekeye bazitange. Igihe cyose umurundi mwenegihugu wacu arenganyijwe, nta n'umwe arekuriwe kunuma akarenganyo kamenyerewe kuri urya wundi, niko nawe gashobora kugushikira mu gihe ufashije uwawe w'umurundi mwenegihugu, na wewe urashobora gufashwa kandi ugafashwa n'abandi utazi. Reka twigarukire kuri bya bindi biriko biragarukwa ko cane mu iperereza ry'u Burundi. Impazwa kabazo kwa Ronari Manirakiza na General Major Defense Abarurema. Mumfungiye hehe Nestori Niyongabo? Ni gute mukura umuntu mu mpimba akagaruka muri Service National de la Renseignement? Kwariko ababwiye amakuru ajanye n'ingene hari abakozi b'iperereza bariko barafatwa bagapfungwa bivanye n'ivyo bari kubazwa. Ni ku makuru akomeye cyane, aho bariko barabazwa ku bijanye n'abategetsi ngo bagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tubanze twigarukire kuri ibi biriko birakorerwa mu iperereza ry'u Burundi, ibyo bindi turaza kubigaruka ko. Nestori Niyongabo yavutse mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda ku Munini, ni muri komine n'intara ya Bururi. Asanzwe ari umukozi w'ibanke Bankobu. Twa twabwira ko ku igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 Nestori Niyongabo yarinjiye ibohero rikuru rya Mimba, yafashwe yagirizwa kunyuruza amafaranga akoresheje ubuhinga bwa none. Igitangaje, mu gihe yari amaze umwaka mu mpimba igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 Nestori Niyongabo yarasohowe ibohero rya mpimba, ajanwa gupfungirwa mu bujo bw'iperereza ku cyicaro gikuru cy'iperereza, ni ukuvuga muri Service National de la Renseignement i Bujumbura. Kugeza ubu ntarasubira mu mpimba, abaye akiri muzima. Nestori Niyongabo amaze umwaka n'amezi indwi apfungiwe mu gasho k'iperereza. Nta muntu ava gusambishwa muri parike ngo yungururizwe kwa opije ubusanzwe. Ibi biba mu Burundi biracuritse rwose. Ubundi ivyo amategeko ategekanya nuko umuntu ahagarikwa n'igipolisi ku mutahe wa prokirere mu Nyamiramabi, mu gipolisi bafise uburenganzira bwo kumumarana iminsi indwi uwo muntu, barashobora gusaba uruhusha prokirere akabongera iyindi minsi indwi, ariko mu Munyamiramabi bahejeje amatohoza yabo dosiye bayirungika muri parike amaze umushikirizamanza abonye harimwo ibimenyetso biboneka by'icaha gikomeye agaca arungika umunyororo mw'ibohero rikuru. Mu minsi 15 parike itegerezwa kujana wa munyororo imbere y'abacamanza muri chambre de conciere akaba ariho bemeza ko wa muntu azobandanya gukurikiranwa agipfunzwe. Ibyo tubona biratangaje, umuntu arava mu ibohero yashizwemo na prokirere agasubizwa mu iperereza ku Nyamiramabi. Ni igitangaza, ni ukuvuga ko dosiye iva kwa prokirere igasubizwa kwa opije. Akamuna ni ukumva ingene umunyororo ashobora kumara umwaka urenga apfungiwe mu iperereza, no kuvuga kwa opije aho nabiwe ata burenganzira na bumwe basubira kumugira ko mu iperereza abapfungiweyo baryama ku mikeka yaheze canke bakarara hasi ku isima nk'uko duherutse kubibabwira n'umwe kubibwirwa n'umwe mu bahora bapfungiweyo. Twabwira ko abafungiwe ngo barapfungura imwe ku munsi, amatwa dusumira hariho benshi bavyimvye amaguru kubera ubwo buzima bubi canke bakagwara izindi ngwara zikomeye cane. Imana irakiza na habarurema, buno bubasha babukura hehe mu vyukuri? Procureur General de la République Leonard Manirakiza niwe ajejwe kurwanya ibyaha mu gihugu yisunze amategeko. Abanyororo bose bagikurikiranwa na za parike, no kuvuga ko abanyororo bose bagikurikiranwa na za parike bari mu minwe ya Leonard Manirakiza. None ububasha bwo gupfunga Nestor Niyongabo mu gasho k'iperereza kiringo kirenga umwaka n'amezi indwi Leonard Manirakiza yabukuye hehe mu vyukuri? Mbega Nestor Niyongabo azoburana ryari imbere y'abacamanza? General Major Eldefonse Habarurema niwe abazwa ibibera byose mu iperereza ry'u Burundi. Ububasha bwo gupfungira mu gasho Nestor Niyongabo kiringo kirenga umwaka n'amezi indwi yabukuye hewewe? Amagara ya Nestor Niyongabo ifashe gute inyuma y'ikiringo kingana gutyo mu gasho katagira ingene karyamika abantu? Hari abageze aho bibaza ko Nestor yoba atakiriho, General Habarurema wobahumuriza? Mu by'ukuri uburenganzira bwa Nestor Niyongabo bwo ubona n'umuryango ninde yabufuse? Ni ukuvuga uburenganzira bwo kubonana n'umuryango ninde yabufuse? Naho bica amatwi naho bitwa abakomeye uno munsi, bano bategetsi bazoteba babazwe bino bakorera Abarundi? Ntawaruzi yuko umujenerali akomeye cyane nk'aho ubundi kwe dusanzwe tuzi yanarongoye Uburundi, ni ukuvuga yarongoye leta y'u Burundi, ni ukuvuga ko nyine abo ari nta wundi ari General Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Bisanzwe bizi yuko nyine umushikiranganji wa mbere wa leta ariwe abarongoye leta. Bariko babwiye amakuru y'ibijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryo bari korera korwa n'abacanke rategurwa n'abategetsi bakomeye cyane, ariko nanone bikaba byatanguye gufungisha abakozi biperereza, aho bivugwa yuko uwaba afise ibintu azi cyane ari General Major Eldefonse Habarurema niwe abazwa ibera byose mu iperereza ry'u Burundi, akaba ari nawe ashobora gusigura ibiriko birabera muri Service National de la Senyema ku bijanye n'abakozi b'iperereza bariko barafatwa. Aho twari twabahaye akarorero k'umukozi w'iperereza Jovite Butoyi apfungiwe ahantu hataramenyekana, ndetse n'ibyo yabapfungiwe akaba ari ibintu birimo igipfungu gikomeye cyane. Twababwira ko uwo nyine apfunzwe bivugwa yuko yoba apfungiwe dosiye ikomeye cyane, ariko arabazwa abategetsi bakomeye cyane ngo bashaka no kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye binyuze mu mugambi wa kudeta. Amakuru aba ariko aradushikira akavuga yuko ico bikoze ibintu biriko biravugwa bifise ico bihuriye ko nibiriko biraba mu butegetsi bwa CNDD-FDD mu bihangange aho amakuru dushikira avuga yuko umwanya n'umwanya barashobora kugwa cabikora murabandanya gukurikira bijanye n'ano makuru uko amasoko yacu abandanya kudushikiriza bishasha natwebwe turaca tubibaha mu buryo bw'idonido byonda kuri sabone wowe gusa umwanya n'umwanya turababwiriza bigezweko byo byiza kuri mwese nibyo ndabipfurije.